Hei tā te hā rake rake, ko tāmaki makaurau te auahi nui o te motu. Engari tai hoake nei, ka auahi kore. E kōkiri ana te kaunihera o tāmaki I tā rātou kaupapa auahi kore, maroto atu I te rāhui, I te tūpeka, I tātahi, ngā wāhi kai o waho, me ngā pokapū hapori. E whai ana e nei kōkiritanga I te rautaki a te kāwanatanga, kia auahi kore te katoa o Aotearoa whānui, hei te tau 2025. Anei rā te pūrongo a te Okiwa McLean.
Te auahi nui, a kuanei ka auahi kore.
It's going to be extremely hard to police.
That's awesome. Yeah, I support that one.
I totally agree with it, you know. It's like when you go to housing, you don't smoke in housing, I don't mind.
Nō te tau 2023 ka kēhi te wāhanga tuatahi o te kaupapa here, kia auahi kore ngā wāhi pēnei ngā whare whakangahau, ngā hōpua kaukau, papatākaro me ngā papa retireti.
You got kids everywhere, so you know you don't want your kids breathing in smoke sort of thing, so I think, yeah, that's a good idea.
Are they be more stricter against these rules and on if we're going to go with these, no smoking in this area?
I te marama o haratua I tērā tau ka auahi kore ngā wāhi tūmata whānui me ngā pāka. Me te hiahia kia whakakorea te tūpeka ki ngā whare kai ātea, te pokapū taone me ngā moana katoa o te whaitua o tāmaki, hei te tau e tūmai nei.
Do you think it's going to reduce the number of smokers?
No. No, because I'm a smoker.
Yeah.
And some people need to smoke, like mental ill people. They need their smoke.
It won't reduce the number of smokers at all. It'll just make people go and smoke somewhere else. People will smoke if they want to.
One thing I think is, you know, go to church. That stop me smoking.
New Zealand is a free country. We have free choice, but we need much more common sense.
Hei te haratua o te tau e kainamu mai nei mana I te kaupapa here nei. Ka mutu ko te aronga whānui kei te arokita te kāwanatanga I whakatau ai, kia auahi kore tātau hei te tau 2025. Te Okiwa McLean, te Karere.